chakula Jemine are hulia na imila Uwele mama yuma ine ya daima Amen.